ngoba uNkulunkulu ubesenento ayikhulumile. Hallelujah. Umthatha ungisa ku 2 Timothy uchapter number 2. Hallelujah. Sifundile manje uchapter number 1, ungisa ku 2 Timothy uchapter number 2 uverse number 1 la khona ethi kukhuluma uTimothy, kukhuluma uPaul, ukhuluma noTimothy uthi, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Uthi lokho ngizwe ngikhuluma phambi kofakaza abaningi, kudlulisele kubantu abathembekile abazokwazi futhi ukufundisa abanye. Seliyangidla ke lelizwi uma ngihlala lawa uthi uNkulunkulu ngikhathazeke ngezizukulwane esizolandela nina. Thina sithi sila uNkulunkulu ubebuka ukuthi mase singasekho kuzosala. UPaul mekhuluma noTimothy uthi, Timothy, lokho ngizwe ngikusho kudlulisele kofakazi abathembekile nababazofundisa abanye. UNkulunkulu ukhathazeke ngequality esiyiyo esizoidlulisela kwalaba abazosala noma abazolandela emva kwethu. Uthi uPaul, Timothy, kumele ukudlulisele kwabalandelayo abazofundisa abalandela uNkulunkulu wezizukulwane. Oh, hallelujah. Dlulisela the same quality. Jesus, help me, Lord, tonight. Help me, Jesus. Ngenxa yokuthi kunesizukulwane esilandelayo, don't water down the word. Oh, ningashintshi lelizwi. Ngoba uma nizodlulisa okuthambileyo, kuchaza ukuthi isizukulwane esilandelayo ngesibe nawo amandla kuwe. Uthi qinisekisa ukuthi lezi zinto engizisho kuwe uyidlulisele kofakazi abathembekile, abantu abangeke balicompromise ivangeli. Kunabantu abashumayelayo kodwa licompromise. Ngifuna ukusho ukuthi abanye balishumayelela injalo kodwa ibona abacompromise. Umuntu akadeho bazalwana, ngithi namhlanje sizokhuluma ngamalangabi alesi sipho. Amalangabe sipho, the flames of the gift. Hallelujah.
My God.
Ahlala kuwe ngenxa yenkambo.
Jesus.
Oh, Jesus. Ungakushumayeli ivangeli usebenzisa isipho. Kodwa wena mawungakhiwe, leso sipho sakho asinawo amalangabi kaNkulunkulu. The flames. Uthi fan your gift into flames. Angiphiki ukuthi unasi sipho, kodwa into ekwazi ukushintsha abantu amalangabi. Yile nto ebizwa ukuthi energy of the spirit. Phela bonke abantu bayakwazi ukucula. Ukushumayela cishe kufane nokumotivate. Kodwa into eyenza kuhluka ukushumayela nokumotivate amalangabi. I-energy that is behind. Ukuthi ma usukhulumile siyasizwa yini isinto sikaNkulunkulu. Khona umuntu okuthi uyaprofetha ukuthi uhleli phansi uhlole ngoba sinikeziwe ilungelo. Uze ukuthi khona uyasho ukuthi isinto sikaNkulunkulu
asizwa.
Iyazwakala into esuka phezulu kakhulu. Le nto esuka emlonyeni womuntu. Uzwanga. Uma siprofetha kuyazwakala. Ukuthi lento ekhulunywa lana isuka kuNkulunkulu. Ila khona sithi isipho sakhe sinelangabi kaNkulunkulu. Ilona ke leli langabi. Athi uPaul uTimothy akancike kulo ngoba lihamba nesibindi. Unkulunkulu ukhathazekile ngesizukulwane esilandelayo. Akasakhathazekile nangathi. Kodwa usekhathazekile ngokuthi kaza bazolandela thina bazotholana. Awu bazabani nyalibona ivangeli esiphila kulezi zinsuku. Liyamsindisa yini umuntu ngenkambo yethu? Hawu bazalwane. Mawubheka nje impilo yakhe iyabadla yini abantu? Abantu abadliwa ukuphatha iBhayibheli. Abantu abadliwa ukuthi unesonto lakho. Abantu badliwa inkambo yakho. Ile nto eyenza uJesu eqhamuka eMagadara engakawuvula umlo. Ingoba wayehamba ne-energy of the spirit. Uthi nje menyathela athi amademoni una. Mina ngikhuluma ngale nto eyenzeka uma ungena ekhumbini uhlezi eduze kwesangoma. Mina ngenza le nto ukuthi uma uhleli ekliniki noma emholweni noma kasazi eduze komuntu onemoya ungazange ushumayele ikhaya kaparone masera inangabe. It's the energy. You don't have to speak. Ile nto uPaul ayitshela uTimothy ngeke ufukuze if you can fan your gift into flames. Because in amalangabi ayisebenzela wona. Nkulunkulu ukhathazekile. Mhlawumbe soyidlulisa intshumayelo e-powerful. Kodwa uma siqhubeka kanje ngeke simdlulisele uNkulunkulu. We need to pass a baton of God. Oh my God. Singadlulisi amaculo. Singadlulisi intshumayelo nje kuphela. But sidlulisa uNkulunkulu wethu. Oh Jesus.